Jakom mar Dunga Beach mayudore e boma ma Kisumu John Siunya okwayo jolupo duto ma dho wadh namno mondo obed motang' ahinya e kindegi mag koth ka okwayogi mondo ginen gi keto arita makare e sechegi ma bende nam opong' kendo lee mag nam kwayo nyaka oko.
An John Owuya Siunya, jakom mar wedhe te mani Kisumu County. Akawo thuoloni makende mondo awachne jolupo te mani Kisumu County ni kaluwore gi weather mantie sani, akwayo jolupo te madhi nam mondo otang'. Yembe nitie mang'eny sani, pi bende opong', mondo sama gidhi nam, gitudre gi jokombegi mondo ging'e ni to nam chal nade. Kik gidhi adhiya mondo kik wayud thoge ma sa ka sa mantie nam. Omiyo jolupo te, akwau ni mondo utang'. Mar ariyo, ang'iso ne sirikal, nitie backflow mar pi sani mang'eny maduogo oko kabisa. Sirikal gi migepe mamoko wuog oko mondo okony joma nie dho nembe. Dho nembe wa mane Kisumu County, dho nembe wa jokethore kabisa sani ma kuonde migowe onge. Ndeche okethore, akwayo gavana mar Kisumu County wuog oko, jo Red Cross wuog oko, olim dho nembe te mondo jogo eno ma kuonde mokethore mondo gikony joma pi odaro mondo gikony dho nembe, nikech wan achiel kuom jogo magolo osuru. Mano e kwayo.